first of all uangalie huu dem na uchali ni marafiki kwa nini? Nini ambayo inawafanya wawe marafiki in the first place? If there's something that makes sense, then you shouldn't be worried.